kuba yena waliseka phezu kwemilambo walizinzisa phezu kwelwandle. Ubani na olomnyuka ayentabeni kaJehova, ingubani na olokuma endaweni yakhe engcwele. Kozandla zimsulwa onhliziyo inyulo, ongawuphakamiseliyo kwinkohliso umphefumlo wakhe. Siso eso isizukulwana sababungqaleleyo ubuso bakho Yehova Thixo kaYakobi. Phakamisaneni iintloko zenu masango, niziphakamise minyango yaphakade. Phakamisana iintloko zenu masango, angene ukumkani wosuku. Kubanina ukumkani wosuku nguYehova wemikhosi, nguye uThixo wethu igorha emfazweni. Phakamisani iintloko zenu masango, angene ukumkani wosuku. Ndiyacela rhamente kaThixo lapha kule ndawo sasanje njeshikwaya mashumayeli madodana nabo bonke abantu abakhoyo kusasa nje, singeneni kunye kule nkonzo yokudumisa uThixo sicula iculo lamakhulu amabini amashumi mathandathu anesixhenxe 267. Imini yeCawa ibuye yavela, imini yomfi yomkhulu, imini enkulu yentlanganisela yabantu benkosi yezulu, imini intsimbi yobizo ibethwe, imini kubonge umdali, imini ilizwi lobomi lithethwe, imini abantu abayalwe, imini yaphumla inkosi yezulu ukwenza izulu nomhlaba, imini wesuku umkhulu lomkhulu waphuma kwalapha ncwaba, imini abantu benkosi baqhele ukuva iindaba zovuyo, imini amakholwa alangazelele indaba sika fiyani makholwa fiyani zingcwele kungani inkosi enkulu ofika ukufezwa kwendima siphele iphumle wenani phezulu.